Tēnā koutou e te whānau ko Donna Jacob Ahau ko Te Rere Tuku Ingoa Māori no Waikato me Ngāi Te Rangi ōku tupuna e mihi ana ki a koutou. I whānau mai au i Kirikiri Roa, kei Piripane Ahau e noho ana ki Ahi Tereiria. He tauira ahau i roto i tēnei wānanga. Ko te mea tino pai ki ahau, ko te hauora o taku whānau. Waiata kēnaki, tai aroha. Ko te aroha anō he wai. I pupu ake ana, he awa e mapuna mai ana. I roto i te whatu manawa, ko tōna matapuna he hōhonu, aina i a ka rere anō. He tai timu, he tai pari, he tai ope, he tai roa, he tai nui. Nō reira, tēnā koutou katoa.